ndabaramukije mwese abariko barakurikira egome iki gishinga ntahe umwami Yesu abane namwe muriko muraganira na Gertrude Nahimana ngomba ndabasangize igishinga ntahe ego cingene na ninjiye mu gucuruza egome ibidandazwa bijanye n'iby'amagara y'abantu ego aha hanze hari ibintu byinshi bitandukanye bijanye n'urudandazwa rero jewe ukuntu na muri make ndavuga ingene nabigiyemwo hanyuma mpeze mbandanye mvuge urugendo egome nabibandanijemwo n'ingene nabivuyemwo mwami mana egome n'imana y'urukundo n'imana itwitayeho gose ego hanyuma ntabarambiye cane iki gishinga ntahe novuga ko umutwe wacu ari uraba maso mugeni wa Kristo ego uraba maso mugeni wa Kristo muri make mvuze ingene ninjiye muri yo business yo kugurisha ibijanye n'iby'amagara y'abantu ekome hari mu 2013 eko hanyuma ingene byagenze haje umuntu umwe yari karadufasha igikorwa kimwe muhira noneho aba aganiriye n'umushinga ntahe wanje bivanye n'ukuntu amagara egome yarafise afata akanya ko kumuganiriza ego ariko jewe ngaho sinariko ndavyumva muri uwo mwanya ubwa mbere amuganiriza ibijanye n'ibyo ibijanye n'ayo ma product ajanye n'amagara y'abantu amagara y'abantu noneho arabimuganiriza mugira ati wokoresha izi produits zimeze ukunuku hari ico vyogufasha kubera yari umugenzi yaramutse ukuntu ameze egome ibijanye n'amagara ukuntu amerewe muri make noneho umushinga ntahe wanje nawe agira ati ego nogerageza noneho ubwo aramubwira ukuntu bigenda nawe aramwemerera haciye igihe nanje arambwira ati egome bimeze ukunuku noneho arabanza musigurira ati rero ni vyiza kugira ngo ushobore kuza urigurira kubera bizimvye ukiyandikisha ukaronka egome inomero zawe nawe ugashobora kuza urigurira egome mu buryo vyo umuntu yovuga ngo birazimbutse ariko naho nyene ntabwo biba bizimbutse muravyumva ego hanyuma aravyemera ariyandikisha ubwo amusigurira yuko ari vyiza egome ko tuba turi kumwe tukaba turi babiri tuyandikishije ubwo bigenda gutyo ndamubwira nti nta kibazo hanyuma twinjiye muri ivyo vyo kugura ayo ma product ajanye n'iby'amagara y'abantu turagura bimwe agakoresha hanyuma dutangura rero kugurisha no kurondera abakiriya ukuntu iyi business imeze yari imeze ni ivyo uhamagara abantu muhira bakaza ukabasobanurira ukabereka izo produit ukuntu zimeze n'ukuntu zikora egome mbese ibi egome benefisi ukuramwo mu gihe uriko urazikoresha. Siniriwe ndavuga ngo ni company iyihe kuko hari nyinshi, hari ama company menshi akurisha ibintu bitandukanye egome. Hanyuma turavyinjiramwo jewe n'umushinga ntahe wanje, turagurisha turondera abakiriya. Navyo n'ibintu utagira ngo urashinga ibutike, oya, nukugira ngo n'ibintu udandariza muhira, urondera abakiriya ukabaronderera muhira bakaza muhira, mbese bikitwa yuko ugenda uri nk'ukwicuruza. Mbese muri make ugomba kurondera abakiriya ukabarondera ukahaba kuma ukeshi abudashoboye gushikira bari ruhande yawe ukoresha telefone. Namwe murumva yuko ari umwanya ugomba gukoresha munini ubaho kugira ngo ushobore kuronka abo bantu. Imana itugirire neza. Jewe rero maze kubijamwo nagize nti none aha hantu tuba muri make ntabwo vyoroshe kugira ngo ucuruze nk'ibintu udashize muri butike atari muri supermarché, ntabwo vyoroha. Hanyuma mbonye ivyo bintu bishoboka yuko umuntu adandaza abicuruza atarinze gushira muri butike egome, ngira nti umuntu yogerageza. Imana itugirire neza cyane. Ariko buke buke maze kumaze kutumaze kubandanya tubicuruza, umwanya umwe umutima nkumva umengo umutima nturi guhamanya navyo, mbese umutima nturi kuvyishimira cyane ivyo ndiko ndakora. Egome uko nabandanya kubikora turondera abakiriya, ni ibintu byo kurondera abantu ukabandika musi, nabo abo wanditse nabo bakarondera abandi bandika, urumva n'uruntu guruhererekane rw'abantu uko ugenda uronka abantu urondera abantu ngo nabo badandaze, niko ugenda bagenda bagwira. Ariko muri make ivyo nabonyemwo urashobora umuntu yarashobora kurankura ayo ma egome ivyo kudandaza, ariko ntushobore kuca uronka amahera yose nkuko wayakoresheje mukubirankura canke nguronke n'inyungu kubera bigenda bukebuke. Muri make kubera n'ibintu mbese biragoye gucuruza, biragoye kudandaza. Noneho rero bijanye n'ukuntu numva umutima wanje utabihamanye neza, ndasenga Imana saba nti Imana umfashe, ubwo ryari sengesho riri mu mutima iwanje jewe ubwanje, nsenga Imana nti Mana umfashe, ibi bintu nagiyemwo nimba ubona bitaguhimbara wewe nyene ufise uko ubigenza umpishurire kandi ushoboze nuko biheba ndabihebe. Iryo ryari sengesho ryanje riri muri jewe, ariko mumve yuko twari tuyandikishije ari jewe n'umushinga ntahe wanje. Egome nkabafise rero iryo banga muri jewe ryo kuza ndasenga saba Imana nti impishurire nimba ibona bitayihimbara. Muri make narasenga nkereka Imana nkayibutsaho yankuye egome itandetse ngo mfire mu vyaha igihe naja mu bapfumu ivyo vyose yarabibona ariko ku rukundo kubw'urukundo Imana idukunda ntiyandeka ngo mfire mu vyaha nanje nguma rero nsenga iryo sengesho ndayibwira Imana nti Mana uko utandetse ngo mfire mu vyaha kiriya gihe nja mu bapfumu ndakwinginze umpishurire ibi bintu kandi ushoboze kugira ngo ndabivemo ubwo jewe nabandanije uko nyene nsenga umwaka wa mbere urahera umwaka wa kabiri urahera noneho ku mwaka novuga ngo ni umwaka wa gatatu Imana iyo nyene ifise uko ibigenza Imana ifise ingene igenda iraganira nabayo Imana ifise ingene yihishurira abayo egome yo nyene itangura kuza irambwira mu ndoto kabibona mu ndoto ariko imbere y'ugutangura kubona mu ndoto ibi byo gucuruza haragera igihe mu bihe vyegereje mu vya Noheri mu misi mikuru ugasanga aba tugenda kurondera ikibanza co kugurisha uko nagenda mu isoko hari igihe kimwe nagenda ku isoko ngiye kudandaza hamwe n'abandi kubera umuntu yari yandikisha akatanga mahera noneho bigasaba yuko biba bigomberwa yuko abo mudandaza ivyo bicuruzwa mutaba muhagaze ahantu hamwe umwe abafise ikibanza ciwe uwundi akabafise nk'ikinzi kibanza nko higa kugira ngo ntimwegerane igihe kimwe ngenda gucuruza noneho duhuriraho n'ubundi muntu harabaho akabazo akabazo gatoyi tuvuga avuga ati mwebwe ntimwari kuza hano ati ni jewe nasabye ikibanzo bwa mbere murumva uko Imana ikora Imana igenda ikora mu buryo bumwe no mu bundi nubwo dushobora kuba tutabitegera ubwo nyene ngo tuce twumva ico Imana itubariye Imana itugirire neza muri ico gihe ndacuruza egome umunsi urahera egome hanyuma haragera kuwundi mwaka turasubira turatanga amahera turiyandikisha kugira ngo tuzoje mu gucuruza ahantu egome mu isoko urumva ni barorganiza isoko noneho abantu bakagenda umumwe wese agatwara gucuruza ivyo afise mugabo yaguze yarishe ikibanza noneho ico gihe hari mu bihe nyene vya Noheri ndagenda egome njanye n'umushinga ntahe wanje we ico yakora yarantwaze ibintu nkashiraho ibintu ku meza egome hanyuma jewe akaba ari jewe nguma ngaho kugira ngo ndandaze nganiriza abateja abakiriya ndabasigurira ukuntu bimeze ukuntu bikora n'ibindi noneho muri ico gitondo ngiye kw'iryo soko Haza n'ubundi n'abandi babiri nabo nyene bazanye ivyo bintu nabo nyene bari muri iryo shirahamwe, twari mw'ishirahamwe rimwe ego muri iyo kampani iguza ibintu bimwe. Jewe rena uko nari nazindutse basanze namaze kubishira ku meza biri ngaho nahejeje, noneho nabo baza ubwanyuma bakimbona ubwo Imana ifise ukuntu ivugana n'abantu, barambonye noneho barambaza ati wewe kubera iki waje kudandaza gome izi produwi ngaha? Ndababwira ati narasavye ikibanza nariyandikishije kandi narisha amahera nk'uko namwe mwayarishe, ariko bobo ntabwo vyabanezereye barashavuye baratukana. Egome ama reaction ntabwo yabaye meza. Hanyuma nanje mbese ninjira mu mubiri ndababwira nti ubwo bimeze uko ko batwigisha yuko tugomba gufashanya, umwe wese agafasha uwundi ari muri kampani imwe, ugashobora kumufasha kugira ngo nawe ashobore kugurisha. None bite mwoshobora kuza mukavuga ati sinari kuza kudandaza, ni mwege mufise uruhusha gusa rwo kuza kudandaza? Ariko je muri uwo mwanya murumva sinashoboye gutegera yuko ari uburyo bw'Imana, Imana iriko irambarira yuko ntagomba kuja kudandaza ibyo bintu, muri make ko ntagomba kubikora. Imana yacu yabwa icubahiro. Hanyuma bigeze ngaho jewe eko vyarahavuye bija mu buryo bafata ikibanza kimwe hagati yacu, hacaho uwundi muntu yari afise ibindi bitandukanye n'ivyo tugurisha, hanyuma nabo bakaca bakwirikira. Ukuntu vyagenze, bo bari babiri nanje ndi umwe, bari babiri bafashanya nanje ndi umwe. Urumva uko bari babiri, umwe yahagarara imbere nyene y'ivyo ariko aragurisha, uwundi akacaza agahagarara imbere yanje ruhande gatoyi. Noneho akaza arategera abantu baje kugira ngo babaze ivyo ndiko ndagurisha ivyo ari vyo. Hariho n'abandi baba basanzwe babikoresha baba babizi, baje bantumbereye wa mugenzi wa wa wundi akaca bakatisha akabereka ngo nimuze ndabereke ngo ivyo mushaka ngo biri hano. Jewe mugabo nkababona yuko abatwara mugabo ivyo nkaca ndavyihoza nkamwihoza, ariko muri make urumva naragurishije egome. Hanyuma biragenda uko bibandanya uko, ariko je nkama senga Imana itugirire neza, Imana iduhe uburyo bwo kumva egome ingene Imana ivugana natwe mu buryo butandukanye. Mbese Imana itugirire neza. Noneho hagera igihe urumva muri ico gihe ufise ayo ma product ugomba kugira uko ushoboye kose ukarondera abantu bakaza muhira. Mbese muhira hakitwa nko kumengo habaye isoko. Imana itugirire neza. Nkavyi naravyitegereje ndagira nti Mana kugira ngo ncuruze ndonke amahera mbese nkemfita abantu nkatumira abantu bakaza mu nzu iwanje, noneho nkahagirira urucuruzwa, numva yuko ari ibintu biteye ubwoba. numva muri jewe yuko atari vyiza, kandi numva yuko n'umutima ubihamanya yuko bitabereye. Uko niko nabandanije nsenga Imana, Imana nti ibinshoboze impishurire neza mu buryo bwumvikana, kugira ngo egome ibinshoboze ndabihebe. Jewe urumva cari gisabisho imbere ryari sengesho ry'iwanje, aho umushinga ntahe nta kintu namubarira, egome nta kintu namubarira, ari uguhamagara abantu twarabikora, egome tugategura tuka mbese uko bigomba kumera vyose, ariko muvyo isengesho nari mfise muri jewe ntaryo namubarira, ni jewe ubwanje n'Imana. Egome haragera igihe Imana yonyene noneho havuye ivyo vyabo twahurira kw'isoko, bakambwira yuko atari ikibanza canje, ntagomba kuja guhagarara mu iryo soko ngo nje kudandaza hamwe nabo. Inyuma yaho Imana yo nyene yatanguye rero kunyihishurira mu ndoto ikabinyereka, noneho mbona kubitegera neza yuko ari ibintu Imana mbese ku ruhande rw'iwanje itagomba yuko ndabijamwo, itagomba yuko ndabikora ivyo bintu. Egome noneho Imana yo nyene izi uko ibigenza, Imana izi ingene intambuko zacu ziri, izi n'ivyo dukora, yo nyene niyo ishobora kuyobora umuntu. Imana yacu ihabwe icubahiro. Ubwo muri iki gice reka ngeze ngaha, hanyuma mu gice gikurikira ndabandanya egome ndababwira ingene Imana yanyihishuriye mu ndoto, yasiguriye mu ndoto ibijanye n'urwo rudandazwa rw'ivyo rw'ayo ma producte ajanye n'ivyo amagara y'abantu. Imana ihabwe icubahiro, kandi ndashimiye abakurikiye mwese, abumvirije iki gice ca mbere. Umwami Yesu abahezagire, muhemu w'Imana abatahuze gusumba uko nabivuze. Imana ibagirire neza, murakoze.